It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before 6 o'clock. Ngalesi skhathi suke sengithibamba sengiyavala ekuseni bambanga sengiyavala ngaphambi kokuba uqale usuku lwakho namhlanje. Namhlanje ngicela ukukhuluma nawe ngale ndaba emfishane bese uyaphuma uye emsebenzini uqale usuku lwakho. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu angeke ayisuse inkinga kodwa uzodala indlela ikhona inkinga bese uyaphuma. Ngesikhathi uNkulunkulu behamba noMoses abantwana abakwa Israel beyithola bebhekene nolwandle olubomvu, uNkulunkulu akazange aliqede ulwandle kodwa lwathi lukhona ulwandle wavula indlela phakathi olwandle. Abantwana bakwa Israel base behamba phakathi emhlabeni owomile kodwa ulwandle lukhona. Ngoba kwesinye isikhathi izimo ziyafika uNkulunkulu engayiqedi izimo kodwa edala indlela yokuthi sikwazi ukuphila zikhona izimbi siphile sengathi azikho. Kwesinye isikhathi siyothandaza uNkulunkulu, uNkulunkulu engawasusa ama storms empilo kodwa edala indlela yokuthi sikwazi ukusurvive sikwazi ukuphila ama storms ekhona. Ngesikhathi uDaniel ephoswa emphandweni weingonyama, uNkulunkulu akazange ayibulale iingonyama, zaqhubeka zaba khona, zaqhubeka zaphila kodwa uNkulunkulu wadala indlela yokuthi iingonyama ziphelelwe iappetite zingakwazi ukuthi zimcrave zimhalele zimlangazelele uDaniel. Ngoba uNkulunkulu kwesinye isikhathi akayiqedi impi kodwa udala indlela ikhona impi yokuthi ukwazi ukuphila ukwazi ukusurvive. Ngesikhathi abafana abathathu uShadrack noMeshack noAbednego beposwa esithandweni somlilo, umlilo awuzange ucinywe waqhubeka wavutha waqhubeka wabakho abakhona amalanga bomlilo kodwa uNkulunkulu wenza ukuthi abafana abathathu bephakathi esithandweni somlilo kodwa umlilo ungabi namandla wokubashisa besithandweni somlilo. Bengathi ekuseni uNkulunkulu kuyokwenzeka kwesinye isikhathi angavumeli ukuthi impi iphele kodwa aqinise wena uphakathi empini. Kuyokwenzeka ukuthi engawasusa amagagasi olwandle kodwa enikeze wena amandla wokuthi ukwazi ukuphila ekhona amagagasi olwandle. Kwesinye isikhathi akumele sikhulekele ukuthi izimpi ziphele kodwa kumele sikhulekele amandla kuma in the midst of our situations. Sikhulekele ukuthi uNkulunkulu sipha amandla okwazi ukuma zikhona izimpi sisurvive zikhona izimpi ezisihlaselayo namaza namalolwandle olugubhazelayo sikwazi ukusurvive khona. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu he will not remove the sea but he will make a way in the midst of your situation. Mhlawumbe isimo sakho asishintshi nje ngoba uNkulunkulu ufuna ukudala indlela esimeni sakho akukhiphe. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.